Okay, another edition of the 265 VNT Talk, and now Brian, the main man. Dinzanga, made my career daily.
Yeah, and you enjoy that, Malab?
Yeah,
and you enjoy. Port C.
Okay.
Yeah.
Can you remember the road in here? Dinzanga, Port C. Can you remember your number? Do you know what the. Tuno? I have a bit of truth or drink. And I'm proud of the name of the Audi. Industry, I'm allowed. Your music mostly.
Then we'll be back shortly.
Demand one and can't manage. Toast. What and Daura and your mother, yeah, got dropper and your mother's own pusher. Omaya and your mother and Daho pusher. Toasty Zagate and Arab coming. I mean, one would be kind of jealousy in your man and a bunch. I wouldn't say, well, Yawimba wouldn't be jealous.
Kunena jidongamo inenga the music analyst amene music ni maitsara kutengela pa amene artist amabwelela pa artist mina mapitira mina mapangira artist pa social media mina mapangira even kanamo life kao malo ina ndiye na ndiye na amene makhala akuyenda kamoyo ka jealous ndikuona kuti be kakozo khala kalipo be ndipo ndizoona it kuti kamoyo ka sanje kalipo taiza mbili be okay pale artist ndo izao zili pabwe Madis tamina jao even lo adi story ndo amuno namata kupanga post. Pamina adi story ndo amuno kuti wamenya music icha. Wajambula video yake kandi new music video icha. Adi story ankulu sitifwe ndi kwende kupanga post mtu. Koma olo munthu kuti ndapo coming artist Odi ndani sio sada kumaneko sama mudziwa kuama tabe kupanga post. Pamene ma artist akula kule nawo zimene zote zimatani. Zimavura ditu.
Kuloimba, kuloimba amene ma post anzawo.
Kuloimba ma post anzawo kumano zipatengera sokuti kodi artist amene kupanga post yo palubale wanje ndiwo komaso ndo ankulu bwanje. Tingwelekeza amene alinga.
Kodi tikayanga nkhani ya jealousy. Tine kuti nkhani ya jealousy ukambira pankhani ya post pa Facebook boka kapena kuti nkhani ya jealousy. Mwina mwange ni nkane kuno mbosa mwetu ganeza ya
mwabili zuzuzuz. Fact ndi yungo nina kuti awawa atostiwa ngatafuna zote ya zawa tita kumaya panga post aga kazura menya nyimbo kuti aga bwela nyimbo kanjani aga dropa yo alimbigile alimbigile fatosti ndo imba inda adajwika kari gali kumano kuzogona kuti arosti alibe ndalama ndipo saba ngandalama mezi yao aga panga ndrama ndi kuti makala wijepa mwina kuti aga kukwela kajasu.
Amora
akabisa kandrama mwana kama nkhala kuti akamwele kajasu ndikusutira foto kuma ndrama zoti amwele mwana akina green kapena castelo ngati mina makhalira akina inawo zimuoneka kuti panopa zokufuna
ndo chiva kamwe
ndo chiva kuma zimatengera beka zimatengera bendi kuthu wake ka
ndi kuti hoyi mina amapanga yoyo makhala kuma
kodem
yokomwela jada
ndikwati ino atrosti mwana kuti akozo wapatsa ndrama 100,000 ndo akapanga performing english akapanga perform pa stage ndakaikila koma abalimbikile chifunzo zozotheka kubwerawo iwa janamba kale kale ndeka sanje kamena kwane nako kakumane nedwaka yokamena yankhula kwewo kakupangidwa kyonje fike nakuti iwowo music yawo sikufikira beba lengori ngati mena zawa kupangira
sabu sabu limbikira meneze
ehe iwo arost ya ngarafuna zawa dzapanga post ai pusha kwambiri music yawo akina piska ajadi njenjemela. I'm going to go to the house. Chifwa karizma mugaona mashows amena makhala kutamanga amakhala be mashows kuti mashows ndakula akulu kumapeza kuti alipo
sombo ambiri chimene ino chimangovuta chimene chikuvuta ndi chani chifukwa nayi tuno anayankhula kuzonena kuti akuti ankafuna kuimba ye ndiyo maps
paja matero
ndafuna kuimba ndiyo maps atayankhula nayankhula ndiyo maps ndapezeka kuti akuti akuti dremo. Ana dia najuan cuma nuan iyo. Kala kaya nang muka kaya masa pun aku kamu. Kamu aku di dremo. Iyo ujarin di seti, iyo udah pernah bilang ke studio. Di ukai banyak pun dia maps. Aku udah dremo nang buaya nang beli ozan tengah dani.
Maps.
Iyo maps. Pantau ini awa, ana buka aku udah pernah kaya benda
aja. Ya.
Nyimbo. Dia mau buka kamu. Ama udah sampai mas pereka muji tuz tuz jokran gak udah mina dremo aja.
Damena nasokoneza.
Damena nasokoneza.
Ah, iyo aja tuh nu aja sweet. Ndo imba ende ndo uchuka panopa damba mvega kumano iwa ajaso ndarama alibi chifa dremo anali kuthekela kwa kamutengayo mapsi
ngani ndi ndarama aka pina kane
ndi zoso amane ndarama ndi chili chose zime enda pali bosi
kane ndi aloso ndi ndarama
zose zili remote
zili remote
zose zili remote apapo ya tukamba kambiri kukutsa na ndi jealous awa atuno ngati dremo na kwa nitsoka kutengayo mapsi wasiya iwo ndekuti iwo alibi kanthu chifa munthu omatsata kumene pali ndarama.
Masina ngayo ndi nkazi mwina kuti nkazi sorry pali
pali yeah
pali ma advantage na razimai mwina
okay atuno kuti ndino atuno timakudziwani ndino sori pena pake mwina masikete mathaso kuchotsa mwina aso mwina anaso panati zijewa pankhani mwina akazo khala so mwina anaso panati zijewa pankhani imeneyo kuti mwina iwo amafuna kakayimba naye limodzi mwina akaona
kwani
tsono eh mwina mwakamaka kakamina ulele chenchani kuti ameno chabasa kangu kuja katundu ndikuti basi
komano muganiza kuti ndikoyenerera ndikoyenerera kuti mwina mwake vuto latu ngati music ya kumalawi mwina tikutsalira chifwere toimba mbiri ali ndi mtima ufuna kumachitika zinthu mwaulere
okay especially my ladies it zimene zimaoneka kuti
simalede zoka oloma statement amene amapanga atostiwa ndione kuti akufuna support
support akuifuna komano
komano munthu bwanji kupita patsogolo bwanji sapanga invest timakhala kwa zimene zikhawe ndi
kane okay chimene chimafunika ngati mena linga toast kapena ngati mena lituno ndikana kulimbikira kwawo tuno sunga fanize
ndi tuno ndolimbigira
tuno sunga tosta ali kubutali kwambi sunga fanize ndi tuno tuno amalimbigira
tosta amalimbigira
tosta amalimbigira koma sunga fanize ndi mina amalimbigira tuno
tosti tu ana jambla ku video ndi mina na jambla ndi ndani ikodi timatiantu kadika that was sometime back in 2013 video mina ndina yangula wose kuno ngati chan kodika group ka wacha
agent ka agent homegrown
yeah homegrown ya jina jina homegrown ya so ya jina hese ngola
oh hese ngola ndio
kama ana ndika group kwa mwezi this kama the club amarija school group ana mbaga nyimbo kwa chinchen 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 ntawa mimi ni fed kwa video mimi ni wet tilibe oti we just building up
tomorrow mu ndese kwa videos
tomorrow mapana wao mina kupita
alindi tsogola
labo sinema zauli zinavuta bad kabina zikuvuta bad kabina chimavuta ndichani
ah kuvuta kwene 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 iyeyo ama dzifa kuti ndo imba ndo chuka koma savanga promote savanga invest ama ona ngati kuti kumango panga chinthu china chake ndekuti anthu angu dzivira kuti ndi roast pamene panopa music imafuna social media ndi team action tina target mene we udzipanga tidzionetsa kuti ukumveka uri mu market anthu akudziwa zinthu zako zimaenda pop usama foke foke pafupa fupa vimenyaka nyimbo chifa kuimba ukozo imba munthu nyimbo 10 eh kumazirutsa komosa vega koma ngati ukuimba imba mu nyimbo 20 kuzopezeka ina yake yasangalasa gulu kwambiri chisazo ngati Onesimus Onesimus ya baba yakaji nocho kutukuzana mwana nyimbo mangu mwana mwezi uno nyimbo mwezi ama nyimbo nyimbo zinazo kazuona mangu ta promotion ifakuri ndi andrama ma videos ndi amakhala bwino koma nyimbo zija ma message umaona bekuti ah message isi kutika kwena kwena koma yoja keep on pushing ndi kudzabwera ndi controller wamenya controller kindi nyimbo jona kuti aliyesa kuchikamba chifwa jani akupusha sakufoka aga kukhala zoti watsika musi yesa kumakhala kuti ndive mvomekeze akumakhala kudzukabe kuti kumadzipusha be patsogolo
ndeti ndina kuti vuto limene lipo ndotena wamafunga
majelasi amene akunenedwa iwo ndionena kuti iwo alileze
ndi ulesi wawo
ulesi wawo adzuke apushe asamango panga ndrama yakachaso adzipanga ku ndrama yakasteel ndichikapena adzipanga ku ndrama ya Jameson
okay ndipezi tosikuswa vya nditoke ineyo Brian ndizangai Port C nkhani mina ndiko yamkhandi mene ya kunena kuti majelasi wa nkhani yoti majelasi ya wasati panga support ya wasati ni satani kodi ku supporta nako koka kabizana kodi ku supporta nako ndi machita kuvempha kodi ku supporta nako ngati anthu sakuona cho supporta
ba uje
za mizike
toast ndi mdebo olo ndi dream olo ndi enjoy ndana kwambi Ato sita nabwe la mungilaundi
Ndibu ndikale kani
Tosita nabwe
mungilaundi
Posti zimina kunina Tosti zimina kunina zoti Sisa kumampanga
Ndebu loo imba ngata meno kuli tosti Kulitsaleo
Kulaski
Ndo imba wadea nakla mu industry mtawa
ila Hezi ngola
Ashina hezi at least They try here and there Kwa kwa mbili nda wawo Mbili za wanda zina mungo chuka dizi tuzoti
Zoso kwa negele
Zoso kwa nabake
Jealousy yo ikhalapo ine understand kuti jealousy yo ikhalapo koma no jealousy yo ichepa iwe ukapusha kunena kuti anthu enacha
afupanga kuti kamalimbikira anthu amango kuvomereza kuti
ndimafuna tifake nacho pa artista wa kuti Elinjuji MD Bodream ndana utabula kumene mu industry okay chamu nene chuchu ngakale kale koma no kufukhala ngaro wakhadzika mu industry ndi panopa chitsazo nya nyimbo imene atuka ya hapa ya MD nda ma artista ngata amene aipanga post
almost
everyone ndagira no sima somwe ndi tag name chifukwa chani
investment
ayo jadi pa investment pushing iswe kutani ikupushira tsono ine yomuka ngukhala kunyumba nkuimba nyimbo ndikuma kumpatsa join athu apirani nyimbo imukandi playere mugeza zoti anthu aipanga po akupangani post tai juju no pangama kuti warutsa nyimbo ndi congratulations hayi mwakutuma kuti ukuyenera udzuke nyimbo yakamatiruka ikhale poti matista nzako atidziwaso akakhala kuti atikhanga tikubwera nyimbo yakupirwa kuti ngati muli pena udani audziwitseni auzeni kezi tsake yanga ndi ndithandizenso kupanga promote chifazi kuenda yonjo panopa
ndi yonjo
ndithandizeni kupanga promote koma mukakhala kuti ine ati ndine toast ndidachuka kale nthani yake mbuyo ajoina athu nyimbo yanga iraiplay yeni mwene jealousy ndemwe idzikhala kuti santu sakudziwa anthu ndakupanga post bank sunapanga approach
sakudziwa bwanji poti ndi ali ndi following yamphamvu
following iyo ndi imeneyo koma ubale ndi ofunikira Ubalo mukavanga chinthu ofunikira kapena kutrenda kapena kuganka chinthu chikamachitika ndipo ofunikira usangovomegeza kuti ine ndine
kale ndimene yemene amunena potsi yakuti kulimbikira ndakufunika kwambiri nkhani ya jealousy imwina ilipodi komano tieni tipita kaya ku black kena kuti kamachoko black kuti yangane kunena kuti kodi zinthu ngati zimene zizi zimabweza munthu wanji mbuyo zinthu ngati zomanga kuti mwina kumaloza zala munthu wina zinthu zokuvuta wekha kumaloza zala zinthu wina wina masiku ano Malawi anasintha tili ndi mapromoter zambiri tili ndi anthu ambiri mbiri kuti mutha kuyankhula nawo kuthandiza kupusha zinthu pali ma platform osayiwala lelolo program ikupangidwa sponsor ndi Unlimited Pictures komanso Turncoat Pictures magaya Turncoat wa ndiye atusa filimu
Kasile kwa pemba kena kake. Kasile kwa nekutali samata kakonila. Hey, kabu ina mwe.
Society.
Hey, amwe ne kasile. Kakubidi lila.
Society.
Hey, kakubidi lila.
Kakubidi lila.
Kakubidi lila.
Panova, we are waiting for the third episode ya jani, ya season one.
Yeah.
Yeah. Ndeye kwa mine nga disimula yonele, tango panga ni search Turncoat Pictures. Kumasu pa description box ya video hii. Tupa some link.
Yeah.
Ya kuti mupite mukaone kuti
mukaone
usimene iwe episode awira amene wawa zili motani
zikutani
timba feedback kuchoka kwa hiyo
tumadona ku film wa Malawi youmbirana ini nosiri njada amenya akuijenichi nyamata kunzuzichi yama yakita amalo kama fulani kiki kwa kitapete
komaso rubu muli mazombi
muli mazombi kumene
sizile chiringe
aonene
okay tipita kaya ku break we'll be back Ndilawe tukuyanga na nkani mene yoni akuti mu industry ya Malawi akuti muli sanje
Kasanje kari
Akuti muli kusasapotana
Zosezi zikubwe ya chifaji atuno kwa maso mawa mene yankula toast
Kwa maso sokao, wa ima mbila kakuma yankula zi toast mene zizi Kwa manu, kodi ndizoe neka kuti zaka zinozi tizipitiza mekuma yankula zi tunga dizimezu Kumanda kuti ae jelasi, ae mkutu mkuti, ae mkutu mkuti Ndizoe neka kuti jirero
Ai, enen
Chifuwa ni mwangani, yese ti mwangani tuno
yeah.
Nkhani mwena mwanga na ama nena tuno yone na kuda kuti ndi dremo tine naso mosabisa kuti ndi dremo
amene anapangisa zoti asaka jambule nyimbo ndi
yo maps ndi yo maps ti yanga nena kuchoka pamene
ndani nena pambira mucho nena kuti atunowa ndi kuti mwena achimena mfuna sudu zoti amfuna kuti zikhale motani kozi adakhala zoti pala agreement yomveka bwino Yo maps panopa that is one kuru. Ndati suru suru nga ngonena kuti ai udzagwira mwene ndeti dzaimbira remote sidzingatheki. Ndengati panalale.
Kapena kuti tikugulira jini.
Kapena kuti kugulira jini ai sidzingatheki. Ndi artist one ndobe kuti munthu ukamfanga approach mukagwiza na program ikhala yori ndiyo vitetseka bwino ndithu. Sanga pumitani ai.
Sanga pumitani.
Ai sanga pumitani. Koma kuti atunowa alimbikira apezendrama. Eh alimbikira apezendrama apangiswa agreement kuno bwino ndi iyeyo then atava ataimba. Ndeya kamani mbikira kuti ai mwina dream wanapangira fakuri jealousy kuti mwina jealous anapangira jealousy kuti asaimbe ndiyeyo ah sizoona agreement is agreement padabe sikule pecha kuna kulikozi koma kuti mwina iwa amafuna zaulere nanga sazumai bacha yauchi
yeah siringa nenele
eh amafuna zaulere amuna ngati mwina
iwa mwina iyo muka yangana chifwa khalidwe lofuna zaulere li ndikayanganisitse ndikuoneka ngati mwina likumachokano Kwa imba soti mwina ndakula wakulu Okuti mwina industry yo akazikika akutuwa chewe yeneleka kuchita Kuma kumaji tawa chewe yeneleka kuchita cho Ndumofuna kutipa business yao Antoine haza taniza mwolele Kwa ni business ya music yudu The very same mene mtuma wadela zifu zako ndumofuna kuliza Kwa ni mtu angabwele basi ndumofuna kutaniza ni nui
Chimeju kufura becho na kuti Madisti ambili Tisana zindigilebe kuna kuti Chimene tukupanga kina kikose kuti defend zifika patokolo chifunika bidi zipange invest ndalama
chifunika bendalama
chifunika bendalama chifati kalimbikira zomati hai bodi ne chabuno ndine tuno nde ndikangokumana ndi abot c nde kuti apa abot c mwina anga kangogwira mwendo nde kuti bas andikandi ndende apanga ndikhala manager wao
ino semafike level yagwira mwendo wa tuno ya
upeke tsapo ama bwera ruko zapo mpa management ari ndi khale manager wake tsono ino muti jani
ino rako mpa ino musana visa
ama bwera visa zoda
okay moving on awa ndokota ma jokes ndi masi ya kare okay nkhani imene tikuyanga nayo ndi nkhani peyone na kuti ikupanga effect kwambiri tikuye yankhula ende mukhala ngati moseka kukhala ngati mocheza
ndi
nkhani yoti kupanga effect kwambiri music ya ku Malawi chifukwa
tikamana kuti ine ndimaona kuti tikamana kuti industry tikamana kuti ndi industry ya music kapena tikamana kuti ndi entertainment industry, it means there is circulation of money. Munthu let's say oimbao kaya ma promotion companies, kaya ma producers, kaya ma videographers, kaya ma photographer, ali esebe akupindula. Apindula bwanji? Ndiye utoimba akuti iya ndikapita kusoma ndikapisa tindrama tanga ndikatere ndikumata kupanga invest kuti mwina azipita so level ina asamakhala level imodzi. Akakhala chonchija akumateka tindrama jamwina ndikupanga ku invest ndikutere. Vuto lenile nilimakhala pati lofuna support ya ulele. Chimachitika ndichani? Timaganiza bwanji? Mindset yetu ikuponyeka pa. Ipo mindset, vuto ni mindset.
Ine mbali ina mene nimeona mindset ile hapo. Vuto ndiye mene maliona kwambi ndone naso kuti na kuti tifakuri ku Malawi kanti makumina kaza ulele ulele kakadaka zike kwambi dakalikani.
Dakalikani.
Ikana kaza ke kwambi
dakalikani. Chifali mwina andale hata na gondeka
mazi. Zambiri mbuyo muzina khala kuzuri. Ine ka experience kwa tuma artist kapena ulo celebrity pena even ulo artist bila akula akulu pena pa. Nima takwa ona bedi tu kanti makoma ji chintu kina jaga matofuna wapangilo lili
kwa basi, ifea matipa za mbili mbili
ineo photographer, odi ndi majambu mbula mala mbili, ditu, nima enda mala mbili mahotelo mala ya muna munde kuti ndoje pa mene sinda ende, mahotelo mbili enda mkwa nchambula mwuri yungo muna ndoje sinika hilo gambaso ya almost mahotelo na santama di zio tima kumana ndantu uchuga wa, masiri kuti jio tima kumani, ulo kuri di chule maina hapa hapa mkuso ndabuwa
sana hati nkani ndo yake, kwa wene makono wa zio hati ndi
kuchukisi
ai
sio nchu. Ine nda jambula kwa maatisti or well known kano kando ni na kano kuma paka kano pa ndi kongole yanga sana ndivati
kama sada kuchukiza
po jambula baja ada fumegeza ine kuma ona ura nadi chukiza kwanza ana chukiza kwanza ndani ama ndizi wa mbali malai kuno ku kufanya ntu kada meni
wao era kuchukiza kama
sada mungu kafuna kuchukiza ine sika kafuna kuchukiza ndi kafuna ndani ine wasi nda zuga kunyumba kuro ndugu ndugu jambula ni makazi ndugu saga ndalama osara ndugu banga zodi ndugu mchukiza mtu ai.
Ndiye
ndiye kanti makamene kama oneka kuti be ma celebrities kama kulaso munthu akugira ni chito koma kuti mupatse ndrama muri yayi
iwe
ndiye kuti baba iwe ugira chito ikwa ine ndiye kuti uchuka ai ai sizona kula ku
sizona
ai ai let's work together
ine kupanga na support kwake kusamakhale kwa pakamwa kapena kungwa tizipanga na support
makamaka mayo mayo mati story ndi mayo
ai na dosti
amene ndabesa kama ineyo pira kaunda ndamu jambula ku mulendo angapo palibe tsulu mene sisana ndibatsa kundrama ku jambula tuzi ndikumpatsa ndrama kundipatsa ndrama bobo.
Okay, kuyangana zithu kumbali ngati ngene iyo kufunikira kwake ndikotani kuonena kuti tizitha ku lipilana mu ma service atu mene tizitha ku lipilana
tizilipilana kuti izi tizipita patsogolo
kufunika kwake ndikotani
kufunika kwa nkona nkana yake ndio izi tuzizipira patsogolo once ndamu jambula draw fechunga akwenda ndipatse ndrama akandipatse ndrama ndikawa kwanditsa kupanga so chinthu china chake pa chinthu chimene ndikupanga chicha kandika chipanga improve zikwenda kukhala yonjo ndajambula ta green ndipatse ndrama ndajambula ta ndrama mujambula kutano fani paka pano sana ndipatse ndrama ndambochira no maina ndabochira
ku zimene zimuka kwenya
ndabochira
so maina sizo tikudza chifati ta muza sudani akuti amwena awa kuti muli ngongole yawo. Okay, izozo
zina mujambula
zacha
ai mafuna mwana mwana mafuna ndichira maina kuti vanthu vangatali pamwana ndi akozo ndibwezera kandama kakaka jakaone na program
Dolofeso
na mujambula
pano sipoita ni zina ngongole
of course nimango peka kitazo pano sipoita ni zina ama 2650 katika pata kuzo
zona mainde komano pano sipoita ni
ah okay jambu komankana yakulu ndi mene iyi yonena kuti ti ma service tizitani tizitindizana tizipeleka kana drama tipangana support munjira ngati mete sama sankiri
ka ngati mukona kuti awosa nafika stage yoni jambula ine asiye
asiye
pomeleza
yeah
osa kana wasa nafika stage yoni ndipanga promote ine kapena yopanga ine asiye osa kana mufuna kuti
awomegeze akakuthandizana ndo kitu kicha muzita aiwe bwanji bwanji hai amesa ndakuthandiza wachuka unavomegeza kintu service anakupatsa unavomegeza ana muna thandizana koma pito kwa kutika tani mafuna ndi kupanga promote ine ndi brand pandeka ndiwe mena wapanga zimezi kazo ndi kamapanga ichi mwa kuti ndekuti ndikuchukitsa sizoona.
Okay, zimezo ndizoona
vuto kajira siku kabwa mena ipo
vuto limene lili likumachuka kwambiri mwina so kwa
kwa nyamata mina wabanga matuweki, mina maproducer,
madesigner.
Madesigner.
Yes, ujini kwa mbili.
Mina chukufanya yu kwa business zao, tuwe mba kumene kumene. Nde, tuwe mungati awi mba, ontone,
kutzi
mvanga,
mchuga.
Akumatinga advantage.
Mchuga, wali mfana ya wandipa nga designing ya kaka. Nde kutu basi. Basa, mene ndika mpango la
wakati. Tumaka kati palikutenga na advantage.
Hey. No. Ndakandu kutsara kwa music industry yaku America, ku Nigeria. Kuna huku Malawi sana kazi gigi.
Sina kazi gigi ndi?
Ma video za mbili ya madista kuhu Nigeria, kumasu madista ya kusa Afrika, kula kuluwa, even ya Amerika. Munga tukwana kuru ma video za mwamu, jama vizyo zori mwurikele mwuru.
Ndi.
Zova, Manigris, Sabat, even maru jambulilo. Sizi makala zao.
Yes, sizi makala zao.
Ay, ndi kujambula video. Eri, ndi na mtu chuka, guys ndi kujambula video. Magampa na mabwila oka.
And at the first time, ngadisa kubwela oka, uweo ni nchitu yako ni management yako.
Kwa manga approach.
Antwa ajara.
Guys, ndubanga ya kujagusi.
Brand ya tu
ndiyote.
Muta uri basa zintu
izi. Zimizizi.
Mungadipa sa zintu izi, antwa ziwa. Uti zintu izi mabizika kutiku.
Upon the agreement.
Upon that agreement.
Bas.
Chima difurandi, chiku difurandi
jani. Ife zima difurandi jani.
Okay. Pamene popo.
Madristi.
Di mafuna nifuse in monga adoro.
Madristi.
Tendizi.
Aku Malawi. Mina li lingati. Lagi tukamba za chitazo ndupeleke za Onesimus controller aijari individualize yes aguni muno yakeyo ajambula video inini ntayo kwa kumana ndi iti ndiye mwe ino mine yi ngati muli ndi sabato zabu na nyamata tapitani abwe na Onesimus
muzafali sabato
rei
amwe muzaike manigresa
amwe na muzafali nigresa
amwe na muzafali majemresa
amwe na muzafali tsepo
muzaike malinya
mwa kumana mafana vunipo. Mutafale.
Sinde mene industry mene ka sinde.
Mene kwenda idziendela kumene. Even masilewa. Society. Yeah, masila mena kujambula wawa ujina attend good. Yeah. Zimafunika yoncho. Akujambula guys, tukujambula video. Tukujambula video. Makampana mena ndi zinthu tabweletsana. Zinthu zichibasa. Uva muvala. Matela laso nde ino nde muli pabuno kwambiri. Matela ala ndali pabo.
Anyway. Zambeka zimena kwambula.
Yeah.
Kane guru ndiye jealousy ati ndiyota ndiyota ni kwa panopa kwa tuka nyimbo ziwiri zimezi kuna kwa utizatenta kwa mbili ma social media kwa mbili tabunena kudemi debo haba imene wa nyimba ndi
platform
panopa so it's a 3 days 100k
100k
kumaa kumezi abweza madandaulo wa pwene baja hakuti ata duluta ata idropa mena na kuji tiangroja
toast
hakuti ata idropa. Ada drover, ada besi kagudi waja, aijua sa nyimbo waja, akai kaguchani loina, kupose channel mena ntu ya komensi, mena kuli nyimbo za imini yapo. Ndea ntu kuda bange search pa YouTube waja, akuli sima besi ka. Ndezi mei zaba nga sagudi ikanga di number ya ma views
ya jivirabu. Ok, ifeo, even ifeo, tamvye chetsa, kwa zineo, mena ndi maone lanswe, munga kuli si 2 days, unopose 3 days.
3 days na.
3 days,
hande digeye.
Yeah, imene inakafika parali ndithu idapita parali ndithu nyiwe inapita parali ndithu aba kungoti zinthu zawo zakuza lokosola otherwise inapita parali chifamu ngati kuona kuti panopata wali ngati nyimbo zimeza tuka kwa 3 days muone mupite pa YouTube muone nyimbo imene tamanga ma viewers muona kuti ndi olo controllers aba paka mpikisa no kanthu awa ka karibu ndithu ili njikiswa bwana nayo yao ikuenda simple ija ikuenda komando be vakoneka kuti controller ndi mdebo anthu nyimbo izizi. Zikwana kakuti zikwenda.
Zikwenda.
Zikwenda. Zikwana kakuti wapapa ndi zikutamanga.
Ok. Tiangana. Tukubwela. Tupita kaya kubreak. Tukubwela tiangane mango za mewa. Kutu kufunikira kukuti zintuzizita kumaenda mwaja nguchangu.
Mwaja nguchangu.
Kuti maviewing ajao. Kaya YouTube baja.
Ziteke.
Zikutendiza. Zima atendiza kwa njiwa imbawa. Ndipo tukwene kati asapote mwenye mwenye kwa jari. Kwa mbani kama yotimu kaya ngane. Jifatimu kufuna kungoni hirako jabe. Chifuwa nkani ya choka nkani ya jirasi ndi kusabangana support.
Ndiye
tufuna tungwa yi mangirira mkota.
Kuriri chanea waji.
Kuti feo nga tatu wamba. Feo jifuwa inenda polisi ndi tatu wamba.
Tatu wamba.
Nchiri watu ndi kukangu onela.
Kukangu onela basi.
Support manager tika ataniza. Zima ataniza bwanjo imba. Mkofu nika bwanjo uti ataniza mjini.
Ataniza name artist.
Ya. Ndiye tukubwela. Tukubwela kushoto commercial break then we'll be back.
Yeah.
Shortly after that. Tika tuwe angana zituwa zimezozo. Como nimene ziri osaiwala 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 kudina pansi pa link kubanga subscribe ku YouTube channel yetu
ya kwambi
cho yambirira cha chiwiri link ili basiba society tv series
ya
magazi
vaya ya kamoto mene
ya kamoto mene ndingine hapo
ngine hapo
seringa makuze ndingine yote sia bunova nova
ai
magaya bunova ndo zindira mambi magaya luksha
kwambi kwa maso unlimited pictures company mene majambula zitoo zima documenta ndizina ndizina ndi mene atatandiza so kuti program ya lero
iziteke
iteke ndaya mene waso tatsareni kanti pa Facebook ali bumukapeza unlimited pictures
pali boss
yeah kandi pa Instagram mukaipeza
unlimited pictures. Okay, moving on. Nkhani ili panopa ndiyo panga na support.
Yeah, nkhani ndiyo.
Nkhani ya choka ku jealousy.
Yeah, ya
mbwela kusapoti. Tawa kunena kuti kodi kufunika kwa panga kuti tisamaka mbe kumbini za jealousy zi. Kumaso tizona kuti mbali yatu, tukula kusira
bati. Tukula sapati.
Ndiyo kutani. Kumaso kodi.
Musangu tama ngila kunena nzano kuti
jealous. Eh?
Jealous. Kuma mkaliso mura wana kuti kodi nyuma pusha mura. Yeah.
Ndeta tieni nito ni kuti kodi kufunika kuti tizia panga be support. Tizi panga na be support. Kufunika kwa kulibati. Let's say nyimbo zimeza tu kapano ba ngati ya jina hapa wa ngati ya jina controller wa ya jina tuno sana
simple
simple kumaso tuno so a dropa kwa so masiku wa bidao ato stiso nao kanga da dropa kwa kanga sana drope video ya jina crispy a dropa ya jina charisma a dropa
zama tu nena zikuti
kupanga na support tika panga na support bwanji ma streaming numbers wa akufunika bwanji kwa wimba wa
Kana yekulu ndio mwe idume forogoza ni mwene nabune kutu artist tajiri mikanibe takuma na nibi ndi anzano musakala musamati mukapanga jintu jintu kijika panda kumveka mudzi na kuti anzano sanji sakupanga ni support jealous no chintu kyo lachipange ndo chipange ni pa standard ndo kuti chika pangidwa ali esaji kondi eh chiveke ndi kuti wakuti wapanga chakuti koma usati kungoti ine ndi crisp malawi basi ndenda ai crisp rutsa nyimbo zima ngotera rukwa kwa mayo waina nyimbo zinazi ndizoti mukazone sita sizipindula wo blower koma simagulaki na tostora mangu pesa yaka chasu ndikuuzani kamwene ka a crisp mungare wolo amena na anambiro imba crisp mucho mukanene kuti we wolo
panato crisp ra kugulisa ma t-shirt abale ma t-shirt ma draw ma socks chai brand yabu inota kuti abale ini kodi bwanji Yeah, usapwekesa.
Ine ndimafuna kumanena chirungamo cha zinthu mene zinthu zikuendera.
Mupwekesa.
Amati stori zinthu zima akama imba ndi zinthu zimaoneka kuti uyu akugira ntchito yoyimba. Anayamba kale kale ndipo amanimbikira akugira ntchito yoyimba ikumpindulira. Timaona ndi maso. Akina KOK, akina Piski, umaripiki seka, fenomeno dza kuti Piski. Akina mene wawa, akina ndana, akina kuonesa masiku. Akina pesha sinabadi nguacha. Mati stori di anamba kuimba kale kale koma kuchokera kumene nambo imba mpaka pano zindu life ikusinthabe
so pano chimecho kufunika ndi chani
nkhani yaiko ndona kuti iwe razika kupandiya so zindu zako fizikala ma standard
kapena support siri kuma pa side
no support kuma kharapo koma no support mapanga chinthu chimene ukuchiona kuti chili ndi tsogolo kusati chinthu choti chimene chili tsogolo ngata nzawo wasakuma panga post trust mina ankulira ndi kuti zawo zizu makhala zindu zoti zikupanga impressive kwa anthu enawo kapo ai ngata nzawo sana sikina pange impressive iwo afikira anthu enawo Awa yang kule chimodzimodzi tuno. Program yake ya DA ndio maps. Ngatanga kenzo tuyo maps ya Mulungu amenya feature ulele. Zimene sizingateke. Panopa ngatanga ni focus ibe kufuna kumana. Apange dongo solo kuno bwino ngatanga ngandira mali nako apange dongo solo akamenye imodzi. Zikateka buno bwino. Asa mudana ana sanene kuti dream ndamena wasukoneza ngati jealous. No, si jealous. Koma kuti wo muna dongo solo sana lendetsa morani moveka bwino. Ndiye apange so dongo solo akalowe. Support ilipo. Kuma nayo support ilipo kuma no when it's beneficial eh du
afford sia employment amaliza kapena adula mutu motero akuti support is there when it's beneficial
yeah kana kidi
eh
andu kuzani phi
okay and I like that point kuna kuti support ilipo when it's beneficial kuma so at the very same time tiendiza apanga support oyimba athu ku ma streaming numbers iwa zitakuona kuti ma guys akamba kumafika let's say uyu wa Zambia yao mapsi wa nusa nyimbo yake title yake just what it matter.
Yeah, ka gospel. Ma eh,
mana bana bana so ka 3 days about
1 million ja kuti
million.
Abidi ya so kana 1 million.
Ine ndi mafuni sitsa kuti tita mapanga support imba tu kuti mwana nyimbo chakatuka.
Mwana
dzita ma panga hit mana ba. Mwana lo tsuli modzi jonga saka kuti mwana wake 1 million views.
Eh, yateka.
Cuz imeja zithandizana kuti no Malawi ifika papangidwa liko nice patiku apa sipano kuti Kumalawiko kuli audience kuli akakonda zithu
Kadimena na kuli lagi nona simasi vano veri. Tete zina na jirunga mo. Ma view asao, matigo. Asa kumene no makala bele listi tani 100,000 ai.
Mbele zukana.
Ai, sanami. Agina beshe aja ai, sanami. Sizu gina zikale yonchu. Amene muna manamba zao ino kala ujeba. Muna benda agina emi debo andani. Kumangata agina ili njuji vano babe. Anto anagulu, agina dremu aja anagulu. Ma view asi, matigo. Ati kukudabe makaisi aja.
Eh, zimeja zima atandiza iwa jaguti lusula uleja azita uweza kote ndrama malo ya tezi zimeja zuwa atandiza uweza zipangasu invest mchitu ya uweja ndee osa mango kula top fani kumano top fani wage omaka kutenga njimbo kubending center
tizilo wama internet kuli iju ubu kuli Spotify kuli yancha ni zambini
kajina Deezer
ma platform wambini mbilo
let's go there support our musicians dimene lero 265 yanti talka endera
yeah
feso dinyadire Tank Code Pictures, Society TV Series, Mubita Mkayonere, Komaso, Unlimited Pictures.
Kampani mini ya belika sposa tukula lilo, kutu iluyo.
Kala mkwana zimenezozo
mkwana zimenezozo.
Tukunyadile. 265 VNT Talk, Saturday na liyose 2 PM. Tukai ukubezani. Nimezi makalira. 265 VNT TV. Ndimene kumayabu mkwana zimenezi zikalabo.
Zitike.
Mwaka funa suku zani mavideo? Kwa yankula?
Yankula.
Hili ibu?
Hili ibu ndi tuanyamati. Atama ngisema file.
Zipo.